This goes to all my friends. Thanks for being there for me.
Inshuti zikakugira zikagutwaza aho rukomeye ukajya inama zikakumenya ndagira ngo nkubere inshuti inshuti izakuba imbere n'inyuma Shushanye inshuti batarizo Bagenzwa no kwishakira inyungu Yagira ubona ibibazo Sinza uwo kugucira imanza Kandi niziza Fit and shoot.